si wambere ese wo urabibonute
yemewa itsina bafarisa yo anjerya we muzabonesha no kukomo zinyuma igiko mbere alikwe Farisa, yo, anjaria, we musa bonisha, no kukomo, zinyuma ijiko, be, alikwe, bitiba inangie.
Ariko kuri twe baba kii